année, ishyirahamwe Swissmed International Limited risanzwe ari naryo rifise umutahe munini mu bitaro Kila Hospital risaba kurekugwa atagisabwe kwa muganga Christophe Sahabo yahoze ari umuyobozi mukuru w'ibyo bitaro. Ibyo biri mu rwandiko rwo mu ibanga bita note confidentielle rwarungikiwe leta y'u Burundi. Muri urwo rwandiko bavuga ko ifungwa rya muganga Christophe Sahabo riteza urubwa ubutungane bw'u Burundi na leta y'u Burundi muri rusange. Bavuga kandi ko iryo fungwa rifatiye kwiremenanya ribuza abanyamitahe v'amakungu kuzana imitahe yabo mu Burundi. Inkuru twateguriwe na Josine Kaze.
Muri urwo rwandiko rwo mu ibanga Radio Inzamba yaronse ryanditswe itariki 18 z'uku kwezi kw'indwi uyu mwaka, ishyirahamwe Swissmed International risanzwe ari ryo rifise umutahe munini w'ibitaro Kila Hospital rivuga ko ifungwa rya muganga Christophe Sahabo ari remenanya geruye atakindi rigamije atari ugusahura abanyamitahe bigenga ku nyungu z'akagwi kegereye cyane ubutegetsi bw'igitega. Iryo shyirahamwe rivuga kandi ko urubanza rwiwe atari urubanza rw'ivyaha ariko ko ari urubanza rwa politike. Muri urwo rwandiko iryo shyirahamwe rirerekana ko itunganywa ry'ibitaro Kila Hospital ritaraba umuntu umwe, ariko ko wari umurima w'isangi uhurikiyemo bose abanyamitahe hamwe n'abakozi, uhereye ku bari ku rwego rw'abayobozi, urwego rw'inama ya bose hamwe n'urwego nshingwantwaro. Urwo rwandiko rurerekana inkomoko yo gutangura gutoteza muganga Christophe Sahabo ku rupapuro rwa gatanu. Muri urwo rwandiko ishyirahamwe Swissmed International ivuga ko umuyobozi w'ishyirahamwe Sokabushale Ndagijimana yari yasabwe gufasha ngo ibitaro Kila Hospital vyoroherezwe mu kuriha ideni byari bifitiye ibanki BCB. Uwo nawe yaciye asaba ko kugira aje gusaba BCB ngo yorohereze ibyo bitaro ko nawe hari ivyo ategerezwa kubanza kwemererwa. Ivyo navyo akaba ari ukugenzura ibitaro atankomanzi, kurongora urwego nshingwantwaro rwavyo hamwe no gusaba ishyirahamwe Swissmed International risanzwe rifise umutahe munini mu bitaro Kila Hospital kongerezwa umutahe. Ubwo rwandiko ruvuga ko umuyobozi ivyo atavyo yararekuriwe gutanga. Ishirahamwe rikavuga ko ingingo mwene izo zifatwa n'inama ya bose be n'inama y'urwego nshingwantwaro. Umuyobozi w'ibyo bitaro yaciye agenga wenyene ubwiwe gusaba ibanki BCB kuborohereza mu kuriha iyo ngurane. Ibanki imaze kubona ko ibisabwa ibitaro Kila Hospital bifitiye uburenganzira yaciye ivyorohereza. Charles Ndagijimana amaze kubona ko ibitaro Kila Hospital vyoroherejwe mu kuriha iyo ngurane ataronse ivyo yariko arasaba. Ubwo rwandiko ruvuga ko yaciye atanguza gucira imizi ikuzimu, avuga ko azotegerezwa guhigura na muganga Christophe Sahabo. Ubwo rwandiko ruvuga kuva afatwa n'iperereza dosiye ijanye n'ifungwa rya muganga Christophe Sahabo yagumye irangwa n'amahinyu menshi impande y'iho nyango ry'amategeko mu gufungwa kwiwe. Impapuro nyinshi zata kwe mu gihe yariko agerageza kwiregura zarakuwe muri dosiye yiwe, izindi ubutungane bw'u Burundi bwanka kuziha agaciro kandi atabubasha bafite bwo kukazitesha. Ishyirahamwe Swissmed International ivuga kandi ko n'amafaranga angana imiliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi yakuwe mu biro iwe atanahamwe avugwa muri dosiye, kandi igihe bamufata iperereza ryarafashe icegeranyo. Ishyirahamwe Swissmed International isozera risaba ko muganga Christophe Sahabo arekugwa atakirinze gusabwa, rikavuga ko ifungwa ryiwe riteza uruga u Burundi mu makungu, kandi ko bituma abanyamitahe badasubira guhurumbira kuzana imitahe yabo mu Burundi.
Arakoze Josine Kaze.